Mugenzi, urahawe ikaze kurikirana ikiganiro inzira y'ukuri. Nyereka inzira y'ukuri. Nyereka inzira y'ukuri. Turi ku isi itera ibambi, isi itera yononekara ku rugero rwo hejuru. Mu by'ukuri inosi yacu itera ibambi ku rugero ruhambaye. Ibibi bitera byiyongera uko umunsi utashe, inzara, amapfa, mbere n'ibindi bibazo. Abahinga bahambaye barakoranye kugira ngo bashobore kwiga ku kibazo c'amapfa, c'inzara, c'amagwara n'ibindi bibazo bitera byongerekana ku isi. Sanyamugigima, ibibazo by'akataraboneka bibandanya bigwira cyane uko bukeye n'uko bwije. Abantu benshi baribaza ibibazo bitandukanye. Mbega se k'abantu benshi basenga ikibazo c'ikibi gikogwa n'abande? Abantu bashishikara kwicana, abantu bashishikara kugwa mu busambanyi, mbere inzoga zihingurwa n'amahi nyinshi ku buryo abantu bazihereza ku mugaragaro batozishobora. Koko ku isi hari igitigiri cy'abakristu benshi, ariko se ibibi birakogwa n'abande? Ni kibazo gihambaye cyane buri wese akwiye kwibaza. Ibibazo umuntu wese yibaza ngaha ni ibi: mbega ko hari ibibi, ikibi coba cazananye hehe? Mbega ko ibibi bibandanya byiyongera ku isi kandi abantu akaba ariyo nyine abayazane, kandi abakristo bakaba bashishikara kugwirirkana? Kandi uko imiryango y'abakristo igwira, niko n'ibibi nabyo nyine bigwira. None ikibi cazananye hehe? Mbega mu by'ukuri umuntu yokura inzira hehe yocamo kugira ngo asohoke mu kibi? Mu cigwa cacu citwa inzira y'ukuri, niho buri wese agiye guhishurirwa yerekwe inzira y'ukuri, kandi hahiga umuntu ari bufate ino nzira ayicemwo. Nanje nk'umusabyi uhoraho ndabizeza yuko abaca muri ino nzira bose bazosohoka mu bibi gushitsa bageze mu gihugu cy'ibyiza. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze kuba udutoye muno mwanya kugira ngo dukurikirane n'ijambo mu gihe twiga ibyigwa nk'ibi biduhamagarira bitwereke inzira y'ukuri. Nuhe imitima yacu ifata ingingo zibereye iyo ngingo, nayo akaba ariyo kuza mu nzira y'ukuri, maze tumaze guca muri iyo nzira he gusohoka mu buzima bwanzwa n'ikibi n'icaha, maze twinjire mu buzima bwanzwa n'icaha bwahinduwe na Yesu kandi bwiteguriye kuzura mu gihugu cy'ibyiza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, kora abone kuri page yacu, ndavuga abone, suivre, subscribe, following, bivana n'ururimi cyangwa urubuga uri kurakoresha mu kudukurikirana, kugira ngo uzokurikirane runo rukurikirane rw'ibyigwa neza ku rutonde, kugira ngo ushobore kugirirwa n'amahirwe yo gukora ibikenewe byose kugira ngo wisange uhagaze mu nzira y'ukuri. Ubwambere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwambere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. kuko muri we ariho byose byaremewe ibyo mwijuru n'ibyo mwisi ibiboneka n'ibitaboneka uri ntebe z'icubahiro urubwami urubukuru urubasha byose byaremwe nawe biremegwa kuba ibyiwe we yabayeho bitarabaho kandi muri we byose niho bifataniye data n'umwana namuhemu yera urukundo rwabateye kurema imana yatanguye kurema ijuru n'isi uku niko hora hagize ati ijuru n'iryo ntebe yanje y'ubwami isi nayo n'indava y'ibirenge byanje muzonyi bakira inzuki kandi n'ahantu kihombera Yesaya igice cya 65 ku munongo wa mbere imana imaze kurema ijuru n'isi yaciye irema abamarayika kugira ngo bayikorere irema abamarayika bari uburyo bubiri abakerubi hamwe n'abaserafi kandi ibaha umukuru wabo Lusuferi iby'Imana yaremye byose byari byiza kandi nta kanenge wari kubisanga ko mana bino biremwa byayo bidasanzwe yari yabihaye ubwiza ubwenge be n'izindi nkome zitakatiraboneka ku isi yategerezwa kwama birenguka imbere y'Imana maze ubwiza bw'Imana bwuzuye urukundo bugaca bubigira ibiremwa bidasanzwe koko byari biremwa byakomeza kuremwa buri munsi uko byumvira amategeko y'Imana bikagendera mu byo umuremyi wabyo yabibwiye yacabiba ibiremwa bidasanzwe by'akataraboneka imigenderanire myiza y'urukundo niyo yaranga ibiremwa byose mu ijuru umukuru wa bino biremwa Lusuferi yari ikiremwa kidasanzwe cy'akataraboneka urukundo rw'Imana ubwiza bw'Imana hamwe no kumvira Imana kwa kino kiremwa kwicisha bugufi imbere y'umuremyi wacu byatuma kibandanya kuba cyiza ku rugero rw'akataraboneka menya neza kumvira amategeko y'Imana nibyo byagira abamarayika bose abanyarukundo n'abagwaneza ubwiza bwo kurukoba n'ubwiza bwo ku mutima byose byava kukumvira amategeko y'Imana kwa bino biremwa bidasanzwe by'abamarayika ubugomotsi ni wewe warakaminuza ka byose wuzuye ubwenge ukaba mwiza wagahore koko ntacyo umuremyi atari yarakoreye kino kiremwa kidasanzwe ariko ikintu kibabaje Lusuferi yashize hejuru ubwiza aburutisha ubwenge Imana yari yaramuhaye wari umukerubi usizwe amavuta ushanje amababa Ezekieli igice cya 28 ku murongo wa 17 mu mutima wiwe yiyumviriye kuba uwuringaniye na Yesu yashatse kugira icyubahiro kingana n'icy'umuremyi wiwe gutyo acatangura kwemerera abamarayika ngo hamwe bo kwemera kumuyoboka yoca abegurira ubwami butagira amategeko umukinya n'inzigo kino kiremwa cagire Kristo mu kumugwanya yatanguye kugwanya amategeko y'Imana yuko hamwe yofata ubutegetsi aricyo kintu ca mbere yotangura gukuraho kubera yuko ngo amategeko y'Imana ngo atwaze Imana ngo itwaze umukazo ni ibintu biremereye Imana yabashizeko yatanguye kubarira abamarayika nimuze twigaranzura imbere y'Imana twikureko amategeko y'ubuja yadushizeho no mumarayika yamaze igihe kingana n'imyaka igihumbi ariko araburirwa ahanurwa ariko yanka kumva intango intambara intambara ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru igitinyiro chawe nico chononye ubwenge bwawe ewe ukuntu ukorotse uvuye mwijuru kwanyenyeri yo mu rubungu bunguwe wa mwana w'umutwenzi ewe ingene uciwe ugashitka hasi we watsinda mahanga
Yesaya igice cya 14 ku murongo wa 12 wa 13 hamwe n'uwa 14
Mwijuru habyuka intambara Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya cha gisato igisato kigwana n'abamarayika bacho cha gisato cy'amahero kirakorogwa icyo yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi irindi ni satani nico kizimiza abari ku isi bose gikororegwa ku isi abamarayika bacho bakururanwa nacho ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga kuko umugwanizi yamanukiye ari n'inzigo nyinshi azi ko afise igihe gito
ibyayishure Yohani igice cya 12 murongo w'indwi murongo w'icyenda hamwe n'uwa 12 ehe ukwikunda hamwe no kwishyira hejuru ukugarariza amategeko y'Imana bitumye wa mumarayika yarasanzwe ari marayika w'umuco yiswe umugwanizi satani kandi arirukanye muri bya byubahiro yaharanira abuze imbwa n'imbwebwe akororewe hasi maze wa mumarayika yacitse umugwanizi amaze gusidukana n'abamarayika bamukurikiye nguwo arakorotse arazungurutse ku yandi masi abura isi imwakira maze aca yakigwa n'inosi yacu intambara ihambaye ishitse isi Kuberiki Imana itaciyirimbura Satani kino nico kibazo abantu benshi babaza kuberiki Imana itaciye irimbura Satani uno mumarayika yagomutse koko Imana iyo kabaye yaramurimbuye kandi ibibi ntibyari kuba bigihari Imana yari itegereje iraraba hamwe yorimbura uno mumarayika no mumarayika yo batsinze mwibuke inyigisho no mumarayika ari karigisha nuko Imana irenganya itwaza umukazo ari inyamategeko gusa imbuye kino kiremwa kumbure abandi mumarayika boca batangura kuyubaha ariko bakayubaha batayikunda ariko bayitinya umuremyi bwenge bwa byose agomba kurondera uburyo atora ikibazo cizi ngorane zadutse mu ijuru zamaze kuzanwa na kino kiremwa adakoresheje igikenye ariko akoresheje kamere gasanzwe karanga umuremyi ariko rukundo mwibuke ntango Imana yacu n'urukundo kandi ibyaremwe byose nonoho bigomba kwerekwa urukundo rutagira uko rungana rw'umuremyi wacu Imana mu kwerekana ubwizigirwa bwayo yari yararemye isi n'ijuru kandi kwisi icha iraza irarema ibyaremye bidasanzwe mu minsi itandatu kandi ku munsi ugira gatandatu iherukira umuntu kandi ku munsi ugirindwe iraruhuka nimurabe urukundo rwigaragaje aho umuremyi n'ibiremwa bidasanzwe Adamu na Eva baruhukana isabato mu gihe Adamu na Eva baruhuka isabato yabo ya mbere cyari igihamya kidasanzwe cy'uko isabato ari ikimenyetso kiranga abantu hamwe n'Imana yari yarishyiriweho kugira ngo ibe umuhuza maze abantu bamwe baronka umwanya wihariye wo kubana n'umuremyi wabo bamwe bibuka yuko ari umuremyi wabo w'ibihe bidashira. Adamu yari yahawe ubwami bw'isi, niwe yagomba kubutegeka kandi akabuganza. Mu gihe ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva nabo nyene bashishikara kumvira amategeko y'Imana, ubwiza bw'umuremyi, ubwenge hamwe n'utwunguko tudasanzwe tuva ku isoko y'ubushobora byose, barabagaragara ko bakagumana kamere yo guhimbaza no gutazira umuremyi wabo. Kubaho mu rukundo bakundana bumvira amategeko y'umuremyi wabo, ibyo byari bihagije kugira ngo bamane akanyamuneza n'umunezero. Itanguriro igice cya mbere hamwe n'igice cya kabiri, nimurabe itanguriro igice cya gatatu. Muri icyo gihe umuntu yaratewe kwa mumarayika yirukanye mu ijuru, nta handi yahitiye atari kurondera ibiremwa byiza Imana yari yaremye babigerageze. Nk'uko yari yararondeye mu ijuru abamarayika bamukurikira, intambara yari yatanguje yiyumviriye kuyishyira mu muntu ikiremwa kidasanzwe Imana yakunda. Koko Imana yari yabwiye Adamu na Eva yuko umunsi bakiriye ko barenze ku itegeko ry'Imana bazopfa n'akanyamuneza kenshi Satani yari azi ko hamwe yocumuza umuntu, maze umuntu agacumura Imana itihindukiza iraca iza yica umuntu, maze Satani atangariza abamarayika n'ibindi biremwa byose bitacumuye yuko ibyo yavuze ari byo Imana y'urukundo iraremye umuntu none kiyimusimbira kiramurimbuye. Karagatego gahambaye cyane yari yateze, haba n'intete, haba n'intete. Inzoka yarusha ibindi bikoko ubugunge. Igihe Eva yariko ariyerera mu itongo rya Edeni yumvise inzoka ivuga, biramutangaza cyane kumva inzoka ivuga, maze anezererwa cyane no kumva iyo nzoka irikiraganira nawe. Eva yakuye mu makosa atandukanye. Ikosa rya mbere ni ikosa ryo kwiyerera. Inzoka yararondeye uburyo ironka ikiyago ku mubyeyi wacu wa mbere Eva, irabibura maze irivugisha. Nankana Imana yarababujije kurya ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Inzoka yigize ubuzi byanditswe, ariko irabicurika, irabicurika pe Mana yari yabwiye ababyeyi bacu ba mbere ngo ibiti byose byo mwari no tongo mubije kuko mugomba ari iki giti kiri hagati mwari no tongo nimuze mukige ko kuko umunsi mwakiriye ko muzopfa ariko nimurabe inzoka ukuntu yabicuritse satani yarabicuritse avuga ngo Imana yababwiye ngo ntimuze mujye ku giti na kimwe cyo muri ritongo ukwishima kwa Eva no kurondera kwigwanira nacyo ni ikintu cya kabiri cyatumye Eva agwa mu ikosa ryo kugwa mu cyaha Eva yaciye yigira umunyabwenge kuri iyo nzoka toka hiyo wewe ntabyo uzi Tuzi by'Imana yatubwiye Imana yavuze ngo ibiti byose tuzobigeko ariko igiti kiri hagati mu itongo kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntituze tukigeko kandi umunsi twakiriye ko tuzopfa Eva yarazi iby'Imana yavuze n'umwakino gihe abantu barashobora kuba bazi by'Imana yavuze kumenya ibyanditswe ukabifata nk'ibinyamakuru ibyo birashobora gushoboka kuri buri wese nawe birashoboka ku muntu wese birashoboka arashobora kubifata pe ibyo biba kanya inzoka yarasetse Eva ndagusetse habandi ntete ntimuzopfa Mana yabari yabariye Adamu na Eva ngo umunsi mwakiriye ko muzopfa nta kabuza ariko inzoka yoyo ikivuga ngo haba n'intete ntimuzopfa inovu yabaye nziza kuri Eva ndaruhutse ndashobora kujya ku giti Imana yatubujije simfe ndashobora kurenga ku mategeko y'Imana simfe mbega inkuru nziza iyi niyo nkuru nziza abantu bose bashaka ino niyo nkuru nziza yo mwa kino gihe abantu barazi yuko abantu bariyumvisha yuko abantu barizera yuko bashobora kurenga ku mategeko y'Imana ariko bakaguma bemewe imbere y'Imana barenze ku mategeko yayo Eva yaragyohewe cyane yumva yuko ibyo biyaga ari byiza yogumaganira n'inzoka abantu iyo bumvise ibyo umuntu ababwiye ati oh amategeko y'Imana yarakuweho ikorera iminsi yose rega turi mu gihe cy'iterambere biragusaba gukora mu gihe cyose abantu iyo bumvise yuko wobarekurira kwitsanira abagore benshi kwinywera inzoga kurenga ku mategeko y'Imana atandukanye bivanye n'ibyifuzo byabo baca baryoherwa cyane reka ndababwire kugira ngo inzoka yubahuke Eva yari imbere ya kiriya giti ariko ariyitegereza ukuntu ririya tunda ryari ryiza arayitegereza ararigaranzura ariko araraba ukuntu bwiza bwaryo inzoka yafatiye aho rero Nanuno musi satani afatira kunyane gimwe bwacu kukure ushaka kwinywera inzoga kukure ushaka kuzana abagore benshi kukure ushaka kwisuka mu busambanyi kukure ushaka kwitondera isabato y'Imana satani araraye ibyifuzo byawe maze akakwizeza yuko ibyo bintu bishoboka kandi naho wabikora Imana nta kintu na kimwe yokugira haba n'intete ntimuzopfa satani amaze kubona Eva anezererewe n'icyo cyiyumviro yaciye noneho yugara aramubwira ngo kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriye ko muzoca muba nk'Imana aha baraduhenze sha bari barampenze igihe kirekire none ndigaranzunye aha voila ubu rero nange nzozanwa amacupa abiri ku munsi kugira nigaruze ayo nari natanyoye Iyi ni inkuru ihambaye cyane. Abantu bose bashaka kuzimira iyo bayumvise araryoherwa cyane. Eva yahisemo gucika icyigomeke ku Mana no kwemera kwifatanya n'ibyifuzo by'inzoka izimiza. Arahendwa aca ashira umugabo wiwe Adamu. Adamu yemeye kurenga ku by'Imana yari yavuze kandi abibona. Igihe Eva yaseruka, Adamu yararabye aragira ubwoba. Eva kwewe yajya anezerewe nene neza, azi yuko ari ibintu azanye byiza. Yamara Adamu wewe arababara cyane kubera yuko yari agiye kubura umugore wiwe yakunda cyane. Hako Eva wanje yopfa wenyine, nanjye ndemera gupfana nawe. Uyu ni Adamu, nicyo cyemezo yaciye afata uno mubyeyi wacu wa mbere, maze akwegera isi yose mu kaga. Kumure iyo Adamu areka kujya ku giti Imana yabumujije kandi akaba yabigize abibona, byari byoroshye cyane. Imana yari kumuremera uwundi mugore kubera yuko hari hamaze gucumura urubavu rumwe, uwundi mubiri wose wari ukomeye. Byari byoroshye yuko Imana itoza urundi rubavu igakuramo uwundi. Adamu acumura abibona. Uno munsi abantu barafata ingingo zitabereye, bakemera bakagwa mu cyaha bakibona, bakemera bagakora ikibi bakibona. Adamu niko yakoze, yakoze ibibi abibona, maze akwegera isi yose mu cyaha. Ingingo ufata ukwiye kubanza kuziyumvira ko neza. Aha, kiba gisakaye isi yose. Isezerano ry'Imana ry'urukundo. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsinsiri.
Ibi byose bitwereka yuko Imana yaciye ishyiraho isezerano ridasanzwe. Isezerano ry'uko ababyeyi bacu ba mbere, mbere n'abazobakomoka ko bose, naho bakoze icyaha mu rubyaro rwabo hazoza umucunguzi agomba gucungura bano bantu. Mana yabasezeraniye umukiza azoza kubacungura. Harerekana amasezerano y'Imana buno yaciye igirira abantu. Niyo mpamvu itangurira igice cya kane ku murongo wa mbere harabyerekana neza. Ababyeyi bacu ba mbere bamaze kubyara umwana wabo wa mbere, baciye bamwita ngo turamubonye. Kayini turamubonye, kubera yuko bari bazi yuko babonye umucunguzi yasezeranywe. Adamu na Eva nibo bategereje ba mbere, nibo batanguye guhabwa iryo zina ry'abategereje. Batanguye gutegereza kuza k'umucunguzi ngo abacungure abakure mu cyaha. Bamenyeshejwe yuko badashobora kwikiza, ntibashobora kwikura ko ibyo bishizemwo gutana k'imvane no kumva yuko bitabaraba. Imana yarababujije ngo ibyo babireke, bemere icyaha cyabo, maze bitegure kwakira umucunguzi yari amaze kubasezeranirwa yuko azoza. Uyo nawe ni Yesu umuremyi wabo, wa wundi Satani yanka, kandi yatanguye kugwanya igihe kirekire cyari gihe. Ababyeyi bacu ba mbere baciye baguma bategereje
barategereza rino sezerano mugenzi ibyizigiro Adamu na Eva bari bafise nawe nibyo bisaba ugire baragize kwizera kukataraboneka yuko naho baguye mucaha Yesu Kristo azoza naze akakibakuramwo genzi najyanda kumenyeshe yuko icaha kitazokwamaho ego icaha ntikizokwamaho bavyatinze Yesu Kristo agiye kuza kurimbura icaha kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwaco munyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshara n'icaha ciwe yamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihore ari cyabo ibihe bidashira abemera kuza mu nzira y'ukuri bazokwegukira ubwami bw'Imana gihore ari ubwabo ibihe bidashira genzi izere Yesu Kristo bicitwa uno munsi wakira ijambo ry'Imana denge uhoraho mwami ushobora byose tegeka bikaba wabwa bigakomira izina ryawe n'ibihabwa icubahiro rema gushasha umutima uno mwene data rema gushasha umwami mwiza ibyumviro by'uno mwene data muterura umukura hore maze mu gihe cyose yemeye kukumvira umushire mu nzira y'ukuri igitegere cyabazigaye biteguriye gutaha mu bwami bwawe baciye mu nzira y'ukuri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.